during our na moto kan ge hante if una ha na me organize ihe akpara sino bishops and gospel ministers association international genewa and onye ga bo the oracle of the day according to them special guest speaker if we photo the pastors na the bishops and nine de na Nigeria obare ebe around then photo m no na etitia mbo afam afam ka the photo ka adare na ze ya emechego brochure Archbishop nile were na Nigeria ndi Pentecostal and has na were ozi di mpa choro easy na o ge shake the government ma na o so mo wa ge ezu ya then mo na ha pa hia wure ma maro mo ndi habu praise the Lord nwejo akegwenu foto bishop catholic de eba onwero kegwenu foto father de eba onwero kegwenu letter from the Archbishop of Paracourt, Ojejuro. Uneje go for naga. Namana heje ni ibe mneje. So, ndi nka edrum hasi ke se foto. Nwe gwa ndi ibe mha se foto magic. Imo di foto ha. Ana aba flash. Hasi te se shuwe ike. Ya ni ne fure se muna heba abu film ka ane eme. Ime ne kiri film ina amutachi hiyo. They play the show. She has seven. I now buy flash. I now the happy name. Go Hanaka. I say now I start to send the reha. But you want to get also. Praise the Lord. So because I have never brother man never been came here in Kaka. As you go, you don't know people. No, you are not jenga. Oh, Ojebedola has sell 1 week. Makana, if you may be lying, boss, Friday, man, you must be a better boss. Since I'm back and I make crusade in Oka. Oh, you engage about the Ndami in Hatch, where any moment I got Udoya, or whatever happened, I got. So, ihe eji dutie asị ndị polisi si na amụwa ga-ekwuzi ihe ọkụ ga-eji ntị oke wee mee ọnya wadiri posta m nọ n'Ọka ndị bishọp Ọka na-aba Mbaka ji bịa krusedi na-ejiro pemishọn ebe ọ sọziri ya ọ na-aga Mbaka nụwa na-etekiri too much because not the highly anointed ama na nwa Mbaka na-eru ekwere ha isi nọ ndị ụchụma mara ebe ha si. They want to virtualize the name of this holy and sacred, divine and anointed, miraculous minister. There, you get queen again, make it, never get me the beer. Praise the Lord. A back, I'm going to go to the funeral. I'm going to go to the funeral. I'm going to be a poster. Mother Benine. Man in London, now one day mother, have a good woman. Ndaro na adoro jewa oka na Mbaka na abia oka nke ijabo de seje ma patience ozo kwa ha ama ma film ka m na emezi ka administration then ihe a na-eme onye oshi maka onye oshi go ya azụ spiritual 419 impersonation ọhịa ka a na-aya ma ndị juru na Facebook anahụ na ego ezu ha na-ezu nawe ha onye anyị button si n'onu n'olu na mmadụ jụọ ya onye yere button a maka aka mara eze kude na okwu onye chiri ọzọ kedu afọ agidi anyị
amen
your name is what
blessed Kelechukwu
blessed bụ nke ịza ọzọ ka ọzọ ba afọ gị what is your Igbo name your real name
Kelechukwu
Maga man ke ba hin azaku blessed. Kene chukwu anya.
Iwa yawo.
Kene chukwu iwa yawo. From where?
From Umeze Chumbano.
Huh?
Umeze Chumbano.
Ana ekusu je ku ikeketa. Until ya da inishi.
Umeze Chumbano.
Umeze Chumbano. Nebe.
Omodara.
Omodara in your state.
Yes.
Our nation now is the just worship minister. It might have a virtualization of ministry. Virtualization of a ministry. It might be meaning. Get on to it. Do you know the meaning of the word virtualization of a ministry? Huh?
No.
In Nigerian parlance, do you know what is called spiritual 419?
Yes.
Who is the spiritual 419? Since you know that. Who, what and what could one do? What and what could one do and will qualify him to be a spiritual 419?
Onye jaha chineke ezugoshi.
Ezugoshi?
Yes.
Aha chineke.
Ezugoshi.
So Zaha Chineke.
Onye Jaha Chineke Ezoshi.
Number one. Can you talk about Ezukwala?
Onye Nekwu Ndi Mmadu Wayo.
Onye Nekwu Ndi Mmadu Wayo. Nime Ndi Anabo, Ken Ke Iba Irene Ya?
Daddy, Biko.
Okay, Gen Madi, truth will set you free before you go in. I don't want to hear that daddy, and don't daddy here. You know you are a criminal. Huh?
I put down from St. Peter's Seminary of Kigwe.
I put down on again, you know. You put down go chief, father. You put down. Listen to me. Listen to me. Listen to me. This is a distraction. Genti. Je woro chebe ni o ma chega ha je kesa. An ex-seminarian. It is the uniform of any seminary. Which church has this uniform? Which congregation has this uniform? Keep quiet. Either you are a seminarian or you are not. Then you begin to wear mufti. You are a spiritual 419er. Listen. Ayayayo. I'm making ndi Onisha na ndi Awka zone. Ndi Banambo. You need if going as zorigide. Eche ya tozi afure Friday, Saturday, one and Mbaka na abia ime counseling by himself. All counseling can ndi bem jesi. Go and sit down. Your sin has found you out. Praise the Lord. Amen. When you ask again. Amen. We are not going to kill him. We will teach him some lessons and forgive him. When you ask again, you can ask another man, so. In the police. Praise the Lord. When I hear you.